Chakula na uli ushanipa
wewa na wewa na we.
Ule wakati sasa umefika, naliamsha dude atwi mtu salama hapa, mana na hali yako ndiye chako ndiye changu, sikuwa mashauri tuwa moja usawa we jambo bora. Kama mnataka tena njooni nyumbani.
Fantastic music.